iyo zina rya kibaya ni zina no vuga nk'iyo sukure ntazigiye kera kiri umwana nca ndarikurana
eh ikibaya
cari nguma ko ya nikizu ngo cavuga kizuri kobera abona ari kizuri nyene
eh ngikigene kizuri Hello, hello, la famille. J'espère que mes amis encore une fois vous êtes avec Link et Shimne on mic. Comme d'habitude, Link et Shimne, ni ma caméra ni moi, ni les gens. Comment vous gamez sur ça? Voilà. Moi, on a eu quand ndaharikura yuko naje kuraba umuntu numaze imisi numva cyane mu yagitega uwo muntu nango ninde uwo muntu yatugiye kuraba kandi entre état turi impande yiwe exactement sasa rero numva yuko ari umuntu ngo arenze aho apore ma telefone voilà ngo ma telefone ebantu ngo umuntu ngo atwika ngo nivyo kugura ma telefone ngo nivyo ku rapport ya telefone umva barinze bavuguko oh umva ari umuntu adasanzwe voilà rero jewe narambe no kuma numva ibintu byinsa kusa ku foko ngenda kumuvugisha umva sire imvyo bavuga ari byo voilà reka rero tumuntu turi impande yiwe ndi impande yiwe exactement reka tumuvugishe ariko mwihangane ndamusanze mukazi bashe nkuko namusanze mukazi ariko araza kutwihangana kuko nanumvise ko numwana mwiza ntanziga fise Voilà, ariko ari kamena bakiriye benshi reka turamwihanganira ariko ndibaze ko tavaga ataduhaye note 5. Vizuri kizuri. Uko wapi?
Uko wapi?
Meze neza. Muramubona nashaka kwinjira.
Karibu.
Basha ninjiye mu biro. Voilà, ndashyira mu biro kwa vizuri kwa kizuri kibaya. Ngo ni amazina yiwe rero uyu nayo nariko ndababwira nabobereka cameraman nariko ndababwira nariko ndumva rero nje kwivumburira ku kazi kiwe I'm sorry kuba nakuvumbuye icya mbere icya kabiri washobora kuduha iminota nk'itanu kakuvugisha mana
ndabaha iminota itatu
nari yo turaza kugerageza tuyikoreshe iminota itatu kubera yuko ari mu kazi kenshi ariko mbona abakiriya benshi voilà kizuri basha ni kwiga izina ryawe guma n'ingora vizuri turaje ngaha twumva yuko uri umuntu renze reka ntinaye ngira ko nta bintu byo vy'ama ibintu byo guca hirya no hino jewe nase ngaha numva ngo umuntu yitwa vizuri kizuri ngo kizuri kibaya navyo abantu mvuga iswahili kizuri kibaya sasa ushaka kubanza kumenya kureki kureki kwitwa amazina cyo kugira ko tubwira amazina yawe original
oh bamwe bavuga ngo kibaya
egeza
abandi nabo ngo kizuri
ehe bayivugira iki
bamwe iyo zina rya kibaya ni zina no vuga nk'iyo sukure ntazigiye kera kiri umwana nca ndarikurana
eh ikibaya
cari nguma ko ya nikizu ngo cavuga kizuri kobera abona ari kizuri nyene
eh ngikigene kizuri sukuru ya kwisu kizuri abantu nabo bacabashaho kibaya icyo kibaya nacyo bagishije
sukuru ya nyise kibaya
ah
ushaka gusanga narasinda nta ubizi
uyu muntu yari mubaya
ndaho rero kizuri
urero ngo
kuri pankarate ni sheki bari
oh umva gusa ijya so kuri ndyo riguma rifise eh hama ngo ubacha yitwa kizuri ariko kizuri ndi bazana njye yavuye kuri wewe
kizuri narabakoreye bagashima gazanga nkora neza
okay ngo akora ngino mwabyumvise bashe ngera cyo tubabwira nibyo atavyumva kandi cyo tubabwira uyu muntu ngo ni muzuri bivanye ngo nibintu akora voilà sasa rero kizuri kizuri sasa ngo kizuri jewe nasanga hasiko numva ngo hari umuntu muri galerie Bernadette mani ngo arenze mfite amatelefone ngo ni nawe muntu wa mbere ngo yakoze ngo telefone jewe ntabyonze sasa jewe nshaka kumbwira kizuri ninde akora ibiki kubera yuko tumusanze muri biro irimo ibintu apura amatelefone ariko dushaka atwibwiye neza ntitubivuge ibyo twibonera kubera dushaka gusanga yicaye ngatari iwe tubwire rero urinde we ninde kizuri akora ibiki bamuzi nkande voilà ibintu nk'ibyo uduha umuco cyo tubandanya tubaza hacasigaye iminota itatu n'inusu
abantu twavuga
Ajazuka yita twakoreje amasegonde.
Kizuri ni kizuri nyene. Kizuri ni umuntu ngaha nyene.
Ahe.
Aha nyene gitega muri gare na teta. Sasa rero kizuri ni mufunda akora ama telefone.
Ehe kandi ngo ya fabrika ngo yakora nyene.
Wagafata utuma. Na ubone machine hagati nzikora zigasubira.
Wagafata utuma nyene ko naba ibintu guys. Ndiko ndara ibintu ngaho wagafata utuma gateranya wagacha ko telefone. Eske wowe ibyo bintu nivyo canke sivyo?
Twese turatuzere pa machine mugeze bazagwaye nyene na ntituzibumba.
Eh mwumvise rero abantu rero mushira mu twintu byo rusako. Sivyiza sivyiza je nayo numvise ko ngo akora ama telefone. Wakaya fabrika wakacha standard ariko urumva ico ni kinyama cha mbembesha
ubwo nubobesha
ikindi kizuri kibindi binyakora
ah ni ibinyi na makode ama telefone yagwa ibindi bitandukanye
bara babantu dukunda ku bantu dukunda ku naba ama telefone kizuri rero ngangwa hari kugira ngo abidukorere mugaye kinyama cha mbere mumvise nakibeshuje bara kizuri bigenda gute kugira ngo ushobe gusambura telefone mugi utazi amakode yakoreshejwe yabako bakoje kugira bayikore ariko nka kizuri ukayisambura ha mukongera ukayirepara ikonga ku telefone mane izo bintu bigenda gute
izo bintu nyine bigenda kujya turazugura nyene ko ama twaravyize nyine zugagwa uhiga kuzikora
hajya ga piece kose kana mi telefone wakaza
twatuza aho kaja nico gakora nta kibazo bitere
okay hatazi game noti binini nusu oh iyo nusu ngana
ibiki
oya zina bwiba ni kenshi dukunda kumva yuko abafuni nkaba bataba basaba basanze basambura ama telefone bakayakora ku kenshi baba basuma mani sije mbivuze na bantu benshi bayivuga kandi nyabantu baze no gukuroba nga ngahugira kutubwira eske none mwebwe muriba cyangwa Je nkunze kumva ko basufundi man ngona basuma ubona muzanye telefone agakuramo du pièce nka dutanu urumva agashyiramo twapfuye akaca guha ngo nakoze ibyo bintu dukunze kubyumva kenshi niyo mpamvu kenshi abantu benshi iyo bafise telefone inkubi yapfuye baca batabagurisha kubera batinya yuko bazana ku bafundi mugaba simvuze vize kizuri muzandi bafundi n'abandi sinda bavuze sinda pejiji je byo numva rero ngo bari ibutu pièce gahogera kuduha umuco excuse me nivyo Mumu na santa menye ni awo mwuka
Barabesha Wani wa bandi bangu batukisha bandi basi Ya mfuge kuri kyoza Kandi mwike kumutunga kubitko
Basha jese kubitko Umutunga na kubit Na
mfundi yonona Kwa kutukusha kuize irana Badi wakazi batu kuize Tukakura neza maharu numutekana
Tukwa
shkizi binu Bizi mawaza yinu vizaba ina
Fwara Wewe mfundi kandi wichama mani vrema Ambo staff Uzwina abantu benshi kuraka uwo mwuga wawe icyo kintu kivuze kwiki ni jambere cyumvise cyangwa na usanzwe ubize nubwo utabikora radi kandi abandi bugiye bagenza bo nyene bacora nyene akantu sha tube serious fugira ko nabahanura abantu babikora kohera ngo imbwa mbe habavuga gute umwe ngo isukisha umujyango mwana mwe ngo I don't know why
oya
ne baso kuri wabivuze nubihindura ngo mbe habavuga gute ngo igifuti umwe ki guys ntabyo nzi munyanganire ariko ndi murundi kazi Vara, tugire duho mucho ibyo bintu usanze ubize ko bibaho canke uravyumva canke urabibeshutse meze gute
ibyo bintu biravugwa mu gariko basi nk'abantu bavyumvira no babwira yuko atari ibyo
ariko mu ginyuma yuko vyumvira bavyumvira kuba barabonye ama kaya gera bamuhinda
niko kuvuga ni baba ndi aja gukoresha bagamusaba kugira piece ati ngura se nka ni miye cha burese butane miye akacumva umenga mu gemesho cumenga wa mwivye ukacumenga ariko mu gasoko bya mimeze twige dukora n'umutima mu nda ko twege
Guys, nimuze muri Saint Benedict. Galerie Bernadette. Gani Bernadette? Voilà, numéro B22. Uyu ni Kizuri, abantu benshi batinya kugenda ku telefone ngo biba uyu vrema rizewe cyane. Kwa kandi namushikire.
Ha, kina ngomba ndakubwire. Ni kuvuga zya telefone basi babase gukoresha. Zimusanga bavuga ngo banje amafaranga menshi ngo yabaye kuungu meze gute. Bajya bazoze bazana ndazibagurire zarapfuye ndapa amafaranga
eh ngwara kurana
byapfuye
ante hari ukuntu
kuvuga amaze kuzigura rero ndashaka guca ndazihingura mizindi
eh bora kaka no numva kaka numvise nane wombaga mama dahingu wewe ufata iPhone ukayihindura mu techno gute
oya suko bigenda turavise ngira tukora mbwase nti ndabivuga
eh oya na bitubwira ntaza tukafata shoba yakomeye gute tugira copy Guys, tushaka namaza hacha sigaye mu tumwe ni nusu. Ubu munsi ndakoresha neza. Ubu munsi kandi ndakoresha neza. Guys, mbwira. Vengo guys. Nani mbwira? Kizuri. Mukora ama telefone ama marke yose cyangwa mukora aya ma technology twatumenye ngana ma itere.
Ikora ndoko bwose, ni kuvuga na nima flash modem tuwaya kuhira baharia.
Harukuno sanga ma iPhone agoi. Ujef se iPhone. Aje se iPhone. 12 Pro Max. Ya pu ya. Jemenda ide kwa kizuri. Kizuri. Are you serious? Yuko ikora.
Oh, yen iyo sosi ya acho. Yen tu kujio tu kora ni.
Mumbi.
Nukupu gari yoyo sisi. Basi ni yao mikodi gari yoyo sisi.
Icyo ni making sure yuko nuko kizuri vizuri bamukizuri bamuvuga neza yuko atari musuma kandi ashobora kuba yifisemo ubumenyi icyo cyo nashobora kuvuga imbere ya kamera kandi namushikire narenganye benshi shikira uyu kwa yuko none numvise none numvise bavuga cyane kandi natatagenda nurabizi ko uri umustar
uvuze
urabizi ko uri umustar
cyane byonze
bimenye no mustare
jewe rigeze no kuririmba narabihebye
kuba mustare so kuririmba ahubwo umustare mu kazi kawe urumva
ndashobora kufyemera buke
wara eh ngaho natubwire rero abantu mutumire hafi muri hafi yawe mu ntara gitega muri capital politique dibundi précisément bien abakeneye gukoresha udu telefone twabo ama telefone abakeneye kugura des occasions bazo ko ngaho ratadaje shasha abakeneye kugura okazio Wewe wakina kugula wakazio mashua kutumbira kwa kizuri neza na neza muna gitega kuri avninde nani hii yo vwara avni veterinaire kwa imanda ya juste makuri kuri kula manuka kubave hariho gale itesa mani itesa tiza uchabaza ati kwa kizuri hama tamuzi hama imugina zikungina neza makengo ngo mafise makena mafise meshiwa sana barami kati nizena vzivugi
akoresha no ameshaka koresha
vara reka rero kizuri atubwire neza dushobora kumusanga je sino dushobora kumuvugira abashobora murabona numuntu mukuru
je aho bansanga naha nyene ni ku numero ni bevende ahanye ndutse ku ngazi nkaho cyitero kabona ngira mukuza mwahabonye nyene mwaduze eh muze mu babwire batubwi kujya nyene kujya mwaduze
bibwire reka nawe barakubona
barambona mu gari rero nawe nkayiga mukira wa mbere nkano mukiriya ndujya no mukiriya kwa mba mwafisa matelefone niyo yapa chaiba genzo nino za gwara
changi mwke na ya kurambi yuka kusha kuhigurisha
yuka ni kuhindura chuzo na kundu faranga uiguri ya kandiketa ama ikini na chuna kuna kugia ama nubifuti mnyuka
bifuza
bifuza imyuka ngagwa kwa kusaba haje mashuri batifisa kazi bakora
yego shatu
bidoga ngo barashomye
yego shatu
tuma dushinga ishuri ryo kubigisha imyuka
bara oh my god basha nguma ndabadira bimishashe je mutampaya gashimwe
tuzokwakira abakobwa n'abahungu
bara wame
tuma tuzomwaka ari mutaka
wame ni je ndi bazenda sha mujone basa sinda sat
tuzobanya kufise ama tukwandika
ndafise nka 30 gusiyo iri mu baje
tubigisha ama cyo tubabwiye nyine sha bigenda kandi ukiro kitavuna
Eh, kwa kizuri ngo yakira mutona munini. Mwumva, mwumva no muntu mwiza cyane. Voilà. Yani kishimwe. Sasa rero je ndi ngaho kugira ngo nzinde bazanira ibintu sho kubafasha mu buzima busanzwe. Uko haraba onji TV hamu kunzo onji TV ashobora kuba afite ikibazo cha telefone. Yarabuza ashobora kugenda kuyikoresha. Ni mu gisagara cha gitega neza neza twahabwiye ucuza akagukorera neza canke ushaka kugurisha ikintu kiba cizewe cyangwa ushaka kugura ikintu kiba cizewe atari babandi ngo naho kugura ikintu ngaze bona baje gufata ngo wivye byose ubisanga kwa kizuri voilà nibaza ko navyishye no vuga ari cyo ushaka kubaza ari intererano cyangwa ari amatsiko wagize mbabane ya minota sinayirengeje aya matsiko wagize wewe uca wandika muri commentaire kizura hari azokwishura cyangwa naje dahari nzo hagushikira ndakwishure cyangwa ndamugushikirire hama ndakuzanira inyesha voilà ikibazo cyawe cyose muri commentaire hama ntugire utagize subscribe kuri Mike ya linka ishimwe na indi muna ya gitega précisément muri Bernadetta galerie hama jewe nibaza yuko ibintu bya revise meze neza rera iminota 3 bazo zinayirengeje